Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name.
You tell me, say, make I know of that everything's gonna be okay. You are the father to the fatherless, the miracle walking God. You make the blind man to see. You made the crippled man to
Ruri wa tozu diwar ba biya ba pa voice ina ni boshi ka kalaveta FM ye only true African youth station purposely made for youth empowerment wana muzana wavo keroki tichikore mtujire sinenda batangane dzanga ulimbo la flavor ana sema G vachere most high tichikore vone kha vadzura nepo ne vavone va digede vatume vapfe zvimwe zvine vamwe vasva vakoitira vamwe vatwa ngenda mtujire sinenda musandiko batangane dza khambe kenya mushumo ya NPO Pulse NPO Pulse hendi mwezi mbekenya mushumo ine ya manda Pazawasha, nazo neva kuitira chichava ngenda. Rina mumwe orderera nefandoni za kasho. Vamubvidza rochidzwa nefa mara ne tikotodwambesa. Vane vadotofanga iyo ririmi.
Hello everyone. My name is Koni Rochidzwa from Runungwe Village. I am the founder of Triple R Foundation. I name it Triple R Foundation because of what happened to me. First R mean Rochidzwa, it's my name. Second R mean Ritsireleze, my younger brother's name. The third R mean Rinai, my younger brother's name. Rochidzwa nga mudzimu, Ritsireledzawo, Rinaye Morena.
Hai vatichire siro zvipfa zvori hey organization yo rinwa nga ndira dzi ndichikori nne ndikutodoto diva pano ni Rochidzwa ndikutodoto diva nga manda uri ei organization yawe ene yo danga murawa musiwiti yani ngori u vati vanje uchivusedza vana dzi organization kana dzi dzinangaro dzi non profit organization hupona zvimwe zvine zvingava zvoita yanganenge murawa kana zvimwe zvozvo zveva zvibona vavona uri ndikwine vachitusa vatu ngazvo so nne ndikutodoto diva nekore haite yani yadai
I started this organization because of what happened to me. But when I was in the hospital, I was in the hospital. Many organizations are helping people with food and shelter. But they don't help young girls and young women by giving them sanitary pads. My story. I saw my period when I was in grade 9. I stay with my father and my two brothers without any woman. I don't have anyone to talk to about this period, and no one buy pads for me. I had to use clothes as a child because I don't have anyone buy it for me, and I can't afford it. During the break, I could not even stand up because of blood come out was too much. I had to sit at my desk while other kids are playing outside, so I could wait for it to dry up. Can you imagine the embarrassment when the boys know you are on your period? I can't achieve my dream because I have stress, depression, fear, and shine because of the red dot on my clothes.
Hai rikwapfa mafungo uri organization ino angoto thoma zvoreruwa ende na story zvone chiakwama nga manda hey tidivina zvone ndidotori mini mara arali watosedza aim yechichi miswa kana ndoto relocation avatu vakowanira guys out of the what
organization hei iwanala Runungwe Village mara itusa vadzana vothe vari Limpopo. Motto organization, hashtag give a girl child a smart. Aim to make a difference and engage with ladies all over the countries to move forward and help those in need. To ensure that every underprivileged girl receive a packet of sanitary pads so that they can attend school in comfort. Objective, main objective, create awareness, encourage to solve problem. Create supportive value, increase knowledge and skill, give back young women dignity each month. Secondary objective, mobilize youth people through involving them in sports activity. Donating sanitary pads to the girls in the rural area. Reduce school non-attendance among girls down to poverty period.
Ntecheresi ndi akorone babone bo dzura bo techeresa arali bone vha kho ṱoḓa thuso bo no dzwi pfori vha wanala gai ya vhathu zwino nṋe ndi kho ṱoḓa u divesesa like nṋe ndi afunisa u divesesa man ndi kho ṱoḓa u divesesa fhanoni uri i organization i thusa hani vhathu noni ndi gai une ya tama u ḓi wana ihone nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha.
Organization heyi i thusa vhana vha vhasidzana na vhafumakadzi vhaṱuku nga dzi sanitary pads, panty liner, zwibe zwa u ṱamba na roll on. Ra dovha ra thusa vhana nga zwiambaro na yunifomo ya tshikolo na u solva thaidzo dzine vhasidzana vha vha nadzo. Ri tama u ḓiwana ri na tshifhaṱo kana ofisi ine ra nga kona u thusela hone vhasidzana vhashu. Ri tama u ḓiwana ri na girls orphanage, girls school na bazari ya vhasidzana. Muṅwe anga vha a khou ḓivhudzisa uri why girls? I love girls so much. A thi ṱoḓi u vhona vhaṅwe vhasidzana vha tshi ṱangana na zwe nda ṱangana nazwo.
Zwino ha dovha vha na muṅwe muthetshelesi khoyu u khou ṱoḓa u ḓivha uri arali nṋe ndi khou ṱoḓa thuso u bva kha hei organization ya RRR, like ndi muthetshelesi yanga ndane o hanganea zwa zwino mara u khou pfa thuso yo swika mara ḓivhi zwo ri ya vhathu u ḓo vha ḓo muthusisa hani kana u ḓo vha kwamisa hani. Kha vha ri fhirisane henefho.
Arali vha tshi khou ṱoḓa thuso vha nga kwama nṋe kha 076-1915-349 kana vha kwama Lutendo kha 076-088-6855. Thuso ine vha nga i wana kha riṋe ndi ya dzi sanitary pads, panty liner, roll on na zwisibe zwa u ṱamba na zwiambaro. Ri thusa vhasidzana na vhafumakadzi vhaṱuku kha dzi problem dzine vha ṱangana nadzo vhutshiloni na counseling, but for counseling ri vha rumela kha vhathu vho no shumana nazwo.
Sa vhunga u songo leluwa u tou rana organization ra ri khei khou tshimbila ri tou sedza dziṅwe dzi organization dzi a ṱoḓa thuso u bva kha vhathu kana u bva kha tshitshavha. Zwino i organization ya RRR i nga ṱoḓa thuso nga nḓila ḓe nahone arali nṋe sa muthetshelesi ndi tshi khou ṱoḓa u thusa RRR uri i aluwe kana i swike somewhere ndi nga vha kwama gai nahone ndi nga vha wana nga nḓila ḓe.
Vhathu vha nga ri thusa nga u donate sanitary pads, panty liner, roll on, zwibe zwa u ṱamba, zwiambaro zwa kale na zwiswa, na yunifomo ya tshikolo. Vha nga kwama nṋe kha 076-1915-349 kana kha Facebook page ya Rochidzwa's campaign kana kha email ya RRRfoundation76@gmail.com kana kha Instagram ya RRR Foundation kana vha kwama Lutendo kha 076-088-6855.
Ai, ri khou livhuwa badi Rochidzwa, riṋe sa vhathetshelesi na vhahashi ha fanduni dza khasho ri nga ḓivha ro vhudzisa zwine ra khou ṱoḓa u vhudzisa, ri nga ḓivha ro fhirisea ane ra khou ṱoḓa u fhirisea mara Rochidzwa a tshi khou pfhesesa uri hu na zwiṅwe zwine ene a khou ṱoḓa zwi amba zwine riṋe ro ngo mu vhudzisa ngazwo. Ndi tshi khou ri Rochidzwa tshifhinga ndi tshawe kha ri fhirise henefho.
I give birth to this organization on 31st August 2018. Zwino hoyu ṅwana u na 1 year 7 months. Ndi na vhasidzana vha 35 vhane vha dipenda kha heyi organization ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Ro no donaitshela zwikolo zwa 11 na drop in center 2 nga dzi sanitary pads. Challenge dzine ra ṱangana nadzo kha heyi organization ndi hedzi. Vhaṅwe vhasidzana vha ya shona u amba uri a vha swikeleli dzi sanitary pads. Then ndi tea u ḓa na solution ya uri ndi ambisa hani navho kana ndi vhafhisa hani dzi sanitary pads. Iṅwe challenge ndi ya transport. Havha vhasidzana vha dzula fhethu ho fhambananaho. Tshiṅwe tshifhinga zwithu zwine ra donateliwa a ri koni u zwi hwala. Tshiṅwe tshifhinga ndi shumisa bara u deliver zwiambaro ngauri ndi vha ndi khou balelwa u zwi fara.
Hai, ri kho tenda ṅwana hoyu kha luwe, nahone u kho ḓi aluwa nga siṱuku, ende ṅwana hoyu kha luwe. Ndi tshi khori kha ḓo tori ṋea mesedzhi muṱukuṱuku wo to vala henefha, ri to pfha ngayo uri ri tshi dzula uri mini hangei kha tshitshavha.
Mesedzhi une nda nga u sia na vhathu vhoṱhe ndi hoyu: if you have the power to make someone happy, do it now. When you help a child to love, it can be more important than when you help him or her to learn, because without love, many girls are raped and many women and children are killed. Na poem ine nda nga vha sia nayo ndi hei: my motivator, I was a laughing stock, a nobody. My dreams to others seems impossible, but to me, you make me somebody. Even though it was hard, I don't use you as an excuse not to go to school, not an excuse to commit crime. You inspire my persevere. I suffer several and succeed. You give me wisdom instead of failure. From you, I earn a direction in life. You promote my self-esteem. I am who I am because of you. Poverty, my inspiration. Poverty, my mother of success. Poverty, my motivator. Na verse ine nda nga vha sia nayo ndi hei: Yesaya 6, verse 8. I heard the voice of the Lord say, who shall I send, and who will go for us? Then I said, here I am, Lord, send me. Thank you. And hashtag give a girl child a smile.
Hai, nga ngoho vha ri yana nḓevhe kha pfhingo, ro zwi pfha uri vha RRR vha khou shumisa nga nḓila ḓe, nahone zwithu zwavho vha khou zwi ita nga nḓila ḓe. Riṋe vhane ra kona kha ri vha thuse, riṋe vhane ra khou ṱoḓa thuso kha ri ambe navho vhathu, ri vha kwame zwidodombedzwa zwa ṋewe henefho. U bva kha nṋe muzana wavho Kheroki, ndi tshi khou ri i kha ḓivha ḽa Venda FM, only true African youth station purposely made for youth empowerment. Mutitshelesi, nṋe ndi vha funa nga maanḓa. Ndi tshi khou ri kha ḽivhe ḽa vhuṱanu ḽa vhuḓi ḽa holodei, mutitshelesi vhone vha ḓiphine vho dzula henefho hayani. Nṋe ndi khou vha sia nga luimbo lwa Amanda Black, a tshi ri Amazulu. Ndi vha funa zwone.
I'm drifting away into the darkness. Ndizothatha umthwalo ndimbeke mqolo, mama. Ubomi bunzima, so lift my head up high. Open my eyes and I will fly. I'm falling.